mu tuna yadda ba a shawarce mu ba wajen haihuwar mu mutuwa ita ma ba a shawartar mu Allah madaukakin sarki yana cewa kuma Allah baya jinkirtawa rai idan ajalin ta ya zo